sebi to mi ho dil ke pa sebi to mi ho ya nabi
Shalom alaika, shalom.